Emma.
Ok, c'est.
I can't. Tsadi jo tso le le ba go kitchen go. Eh, go ka mure.
Ka sampe to just like last time.
Ka ke re itse ngwana ke.
Oh tio mfana skona mfana ngena sibani.
Ah. Eh, sabona koko.
Dumela ngwana. Eh, hey. Skantsa maske. Yo, ba tla mpolatsa. Batong T.O. Kgwebo ya gago ya fish and chips e tsamayang ngwanake. Ei le wena ga o sa tlisa di-chipsnyana ka sosele ya gago e babanye.
Hai yona koko ya pusheke ya pusheke kunamhlanje njangenanga cause Sunday yangithi.
Eh, o ka nnete ke letsatsi la morena.
Otherwise o nonjani koko ma.
Ngwanake ke tshotlhego kore ga re na le gaele. Ei, hai se mangwele ke mahetla ngwanake. Go be ka nnete fela re tla reng ka dinako tse tsa di-ups and demics gona anong yana tshwatse re itlhokomele and-e o itse T o ngwana ke goremententse a bua gore batho tshwanetse ba dule ko ntlong o tlile go lwala ngwana ke you must also stay indoors
ya nyazi koke ekhulume qiniso ukuthi nje nam nje hhayi angihlelanga bengizobulisa nje nothing much
o bathong and-e o itse re itumelang go go bona ngwana ke fela o bulisang sekgathi e serongo hei o itse setlogolo sa ka se le se seng se e legatweng ke rambo o teng ka fa le ko ka moreng galwale ke komcake
o o kone rambo
family only
hayi kunankinga namngangihlelanga nje ngizohlala nje isikhathi esincane nje just an hour nje yabo
hour waitse keng ke utlwa ka re rambo o tsogile ka kwa a o re kile o tlhola ngwana ne a ke re o na le moe dira le moeng wa gago ngwana
Ya, mfana isha ufing isikhathi si wrong. Vandag.
Yo, oh boy, batho ngwana ke oitsi Rambo ibile o kare he is getting worse. Ibile wa go kopa ka kwa.
Eh? Wa kopa? Okay, ya re ke go check.
Boy.
Ke tla.
Eh, ga o pula ngwana ke tla kwa no gone ya no. Tla kwa. That's it.
Tio,
Ayo.